Kei te panoni te whare whakaruru hau wāhine o kirikiriroa i wāratau tikanga. Tikanga kai, kia puta ai he hauora a tinana, hauora a hine ngaro ki a rātau. Hei tā te rangahau a Te Rina Kowhai, ko te ingoa o te hōtaka kai nei, ko Kia Puawai. E 26 wiki te roa, he hōtaka kua ata whakaraurikatia, kia hāngai pūai ki te ao o a tātou wāhine.
Kia tū, kia hauora, kia puawai.
From a size 26 lady to a size 24 to a size 22 to 20, now on an 18, without trying from a 20 to an 18. It just happens. And that's just keeping movement going in any way.
Ko sia o si tētahi o ngā kaimahi o te whakaruruhau, e whakamahi ana I ngā uara oranga o te hōtaka kia puawai. Nā te taumahatanga o ngā mahi ia wiki, kei te akiaki te whakaruruhau I a rātou kaimahi, kia takahi I te huarahi ki te ora.
It's constant about looking at your health. And many of us older women, many of us are sick. Or have different ailings, and we're always looking for an opportunity to get ourselves well, to keep working in this work. You know, it's important.
Working alongside those women, I really saw that a lot of them were suffering from lifestyle diseases. That certainly moved the dial on wellness, and that accepted a state of unwellness as being their new normal.
Ko te aronga nui o te hōtaka, me ū ki ana mātāpono I te nuinga o te rā.
As long as 80% in the day you try and kind of do the good stuff, so whether it's moving, whether it's eating well, 20% of the time I don't care what you do, you know, so if you want to eat the donuts and the takeaways, you know, just go for it.
Ai rā, kei te kite e nei wāhine I ngā hua.
I think just feeling better within myself and feeling more confident, like I think it's more to do with like the energy levels that I have now and feeling good that I can actually fit my jeans. It's just helped me a lot to be able to focus on that last like couple of hours at work and just even being able to see to my kids when I get home.
And if I'm going to have a boiler, I'm going to have a boiler. My husband is Hamoan, we like galo, soba sui and all that. I will still eat that, but at a certain amount now.
Hei tā te whakaruruhau, a ko ake nei ka kawe a te hōtaka nei ki o rātau ake whānau. Te Rina Kowhai, Te KArere.